mwonke igitsina ciwe igitsina cyo yashatse kuvuga mwonke basi imboro yiwe mu kirundi Hello ça va it's me again turabaramukije turabakunda tubifurize neza mugo zanyu aho mubaye tubifuza gutembe mu rugo rwanyu mu byo murimo byose nongera ndamutsa cyane abantu bavyibushe ndakunda abantu bavyibushe hama welcome again kuri channel yacu Mugisha Daniel John Santwendo washikitse bino biganiro mwitwa Twitter Dorcas uno munsi twa tubafite ikigwa cyiza ikigwa kiryoshe cyane no gusaba ko utotinya utogitinya ukiraba canke ngo gira makenga kuko twamaduhaye kubana kandi twatubazanye ibintu bishasha kandi biza bigetsweho ibintu biryoshe no munsi kigo kiraryoshe kandi kirakaze nahamagarira abamera abantu b'abamama abantu bavyibushe kuza kukiraba none turafise kuganira ku bintu bine wakorera umugabo umucumba w'umugore kugira ngo avuge mu ndimi namba umugabo ataravuga mu ndimi nuko murakora icyo kintu n'umunsi n'umwe no kuvuga yuko ataryoherwa tumusaba rero kurabe na video uno munsi kugira ngo uhindure amateka kumbure avuga ati umugore wanje none ya byari bitangaza kumbure usanga ndiko ndakwegereza kuronka surprise umugabo nimba ataragwa surprise n'umunsi n'umwe shaka kora kino kiganiro ugakora bino bintu twigishanyije ukaronka surprise bon turagusavye rero j'aime partage like na subscribe mbere ya byose kugira ngo uzokwamura ibintu byacu ibintu byiza ibintu tuba twabateguriye ibintu babisukuye bifise gu musomeshe dad aha mwese murahabona aha umugabo wawe itegeza kwakoza ururimi mu kumusoma ukavino ukaza kumunwa ukamusoma nyene fresh tirange bw'umwanya munini umusoma aha hose ikindi mwonke amabere novuga mba abahungu nta amabere bafite cyangwa abagabo mugabo hari utuntu nyene utuntu tumeze nk'amabere utwo tuntu bijyaho utwonke biratuma aryoherwa imibonano mpuzabitsina cyangwa ashobora gushaka na wewe bikamwongera kuraje na apeti mwonke igitsina ciwe igitsina cyo yashatse kuvuga mwonke basi imboro yiwe mu kirundi umwonka uduza wongera umanura ushira mu kanwa kiwe biramuryohera cyane kandi biraba byiza biratuma arushirizaho kugushaka cyane kugukunda kora ku mavya yiwe ukoresheje amaboko cyangwa ukoresheje kururimisha nibisanzwe se umugabo wawe kugira umuryohere ibyo bintu mvuze ubikoze n'ukuri natagwa surprise sinzi ukuntu biza kubitwara gusa ndazi araza kuguha surprise kuko ibyo bintu biri professionnel mu kuryoha kandi biraryohera abantu benshi kandi bigezweho tumukorera utuntu tugezweho dusiriprize nk'akavideo kakaraba mutari kumwe yamara kuza ukambwira ati bebe amasaha nagiye umbwire nkwereke umuti nuko mbabwiye nuko mpora mbagirira ubwira ngo twike muhite mwimanukira none se mbabeshe bo ibyo bintu rero nibaza ko ari ibintu mvuze bikenewe kandi ari ibintu byiza biri muri kahese kandi abantu ntibari basanzwe bamenyereye mugabo bakabyirengagiza kandi nabyo nyine bishobora gukora umuti wowe rero urabyo ino videwo ndakwinginze ubigirire umufasha wawe kugira ngo ibintu bigende neza cyane ari umugabo atanguye kubibona yere ku mugore w'umbwira ati sheri ibi bintu wabinkorera koko arabigukorera kandi waza gusanga bikoze umuti uraza gusanga biryoshe so turabashimiye kuba mwadukurikiranyije rero kuri uno munsi reka tugarukirize ngaha ariko mwibuke yuko tutabata cyangwa tubicisha irungu iminsi yose twamaduhaye ku bwanyu hari ikibabake cyangwa icyo mushaka kubaza muri komantare duhurireyo maze dutwihe bo turabashimiye rero kuri uno munsi icyo mutokwibagira ni subscribe vrema biraryoshe kuguma mudukurikirana natwe turaryoherwa no kuguma mutubona tubazanira bishasha tubazanira ibintu bishasha mu ngo zanyu kugira ngo mubashe kumererwa neza turabashimiye rero kuba mwadukurikiranye kuri uno munsi reka tugarukireze ngaho ciao ciao. Bye.